isandla sona ke
isandla
Ekamene,
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 Jehova nasempilweni yakho kusengalunga khuleka kuJehova uzokuzwa akhuleka ngokwethembo Chamba Sangana, Masite, Jehova, Masite, Jehova, and Delilietu, Nasaba, Sita, Jehova, Mabuka, 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 Kodwa uNkulunkulu umthembe kodwa mthembe uSomandla uzokusiza nyamazi mina ngibone lapha empilweni yami onke kuyohlanga egameni likaMoya
ongcwele
azohlangana aphila amathambo azohlangana aphila amathambo azohlangana aphila amathambo moya ongcwele.